Margarita, Margarita.
Master Touch International Hits.
Margarita, 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 Margarita. Oh, Margarita, oh, Margarita, oh, Margarita. Margarita, 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 Margarita. Oh, Margarita, oh, Margarita, oh, Margarita.
Ibukaga jambo twavuganye turiye igigozi umbarira urankunda. Ehe Margarita, wewe Margarita, nibigarukiye ngaho ukanjana mu muryango, umuryango urankunda. Twiteguriye mariage sinarinzi ko arinjyane n'abaja uyo uyo mukobwa. Ehe Margarita, wewe Margarita,
Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Yo Margarita, oh Margarita, oh Margarita, 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 Margarita. Oh Margarita, oh Margarita, oh Margarita.
Chimisi ndamujana ndamwereka ababyeyi, ababyeyi barashima, famiye irashima. Mere wanje arambaza uyo mwana yitwa nde, yitwa Kibasumba Margarita. Ehe Margarita, ehe Margarita, nijya tete arabinyereka mbona biri kumwe cya kigabo cyitwa Jamanoti. Yo banda b'umurari, idakurikiye n'amacungo, mugani wa Kizo baby, urandiye nakuriye, uranaye nagutaye. Wewe wa mukobwa, yoyo Margarita, oya Margarita,
Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Yo Margarita, oh Margarita, oh Margarita, 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 Margarita. Yo Margarita, oh Margarita, oh Margarita.
Mbara mahera baguende, Shakizo niyigeza yabura. Nembari pamba baguende, Shakizo niyigeza zibura.
Kubitira ku mutwe mwirabire harakayaga hariya bata harayagayaga.
Abahungu bari sho, abakobwa bari sho. Abahungu bari sho, abakobwa bari sho.
Margarita, 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 Margarita. Yo Margarita, oh Margarita, oh Margarita,
Margarita, Margarita, Margarita, Margarita.
Yo Margarita, oh Margarita, oh Margarita.
Hey, yo yo, umusata fedo, asante sana.